imali ngiyandisa ukuthi nxa ngathengisa nje inkomo yami kumbe imbuzi yami ukuthi ngithole imali. Lapha ekhaya siyathenga into ezinjengamashukela namasepa leziqubu. Mala abantwana nje kuba ama-uniform anti abefunakala kathi sikunje kuyagodola kufunakala ama-track suit buya njani inkomo zilithwane so imbuzi inamba yakhona yenganiningi so ikakhulu into engiyandisa ukuyithengisa zimbuzi inkomo angiyandanga kangenxa ngomnyaka thi ukuthi ngihambise ithengisa inkomo mimbi ezimbili kumbeni eyodwa kodwa ikaningi vele ingangithengisa imbuzi ngoba ngiyakuya ngokuthi yeli inamba yakhona inganani. Zimsacinga singasathengisi ngoba uthole ukuthi imali yakhona ihambisa imbuzi engxa yokuthi imali engaka kodwa engathengi lutho sacinga sizihlalela nje lokhu anti lesikolo zingebe zingane abantwana basayisikolo laphana sacinga bese singasathengisi imbuzi sizihlalele sithengiselana nje ngokwethu imibhidana leyo nxa omunye le mali uthi mboleka ngangathole omunye angabe efuna inkukhu le nkukhu lakho ngiyafuyile futhi angabe efuna inkukhu laphana ngithengisele omunye inkukhu ngikhavise imali ephelebanti incane ngibhathe umntwana eprimary so laphana vele sasingathengisi kangako ngoba sasibona ukuthi vele imali yakhona bangazuthi iyathengisa imbuzi uqe ungasakwazi ukuthi iprize ngoba kuthiwa ibhiliyoni thiliyoni ungasakwazi ukuthi vele imali imbuzi iyimalini sacinga singela prize eyiyo sacinga singasathengisi. Sithengisa ama 45 to 50 kodwa ngeyi 50 babekhala vele befuna ngenxa yama 45 or 35.
Okay,
ngithengisa ngethemu zinabantwana besikole ngiyakwanisa ukuthi ngithengise eziyi-3 ngiyicisa inyanga eyodwa anti kuba nginyanga ecisa inyanga eyodwa ngithengise eziyi-3 then ngathi inyanga eziyi-2 bese ngithengisa 3 inyanga eziyi-2 ngisenzele kuya ngithemu ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiphatha le ngethemu ngiyakwazi ukuthi ngithengise imbuzi
eziyi-3
ngoba abantwana bonke laba yimi ngibabhadala la esekhendaya bayi-2 basesekhenda lokhu form 1 form 3
omunye
kuphanza kuncane lokhu so ngiyicisa inyanga eyodwa ngithengise 3 ngiyamfuna ngoba indlu yami yami imvumze 6 rooms le-brand umkami wayishiya ingafulelwanga ngasela ngathengisa inkomo ngayiqedi so ngibe ngifisa ukuthi njengoba ingelalutho phakathi ngikwazi ukuthi ngithenge impahla ephakathi endlini ngondle inkomo zami ndikane zingakhula ngibe sengithengele indlu yami impahla phakathi angisafuni ukuthi inamba leyana iye phezulu kakhulu sofuna ukuthi hhayi laba enzaba lokhu ngenisezani abantu abantwana babayaqencane bama ngifuna ukuya esikolo ngangihambisa esikolo kodwa engisengikufunayo sengifuna ukuthi lami ngithengeleni impahla zami endle abantu abangathenga omunye la abe nombheda wakhe beyi-3 labanaba nami laba babe lawabo babeamabhedroom abakwanile vele akwanile so ngibe sofuna ukuthi ngithenge impahla endlini ngezifuyo zami leziya lami ziyaba zilokhu ziphakathi laphakathi asafuna ukuthi zifule inamba liyani.